Nti fa me number no na any doctor me ni komo na yare bia e hawa etete wono wo frɛ me na waka wo haw nyina akyerɛ me da bia me ka sɛ emfɛre me emfɛre me emfɛre me me wo hɔ ma wo emfɛre me sɛ yare na yɛ wo bɛ ma ka kyerɛ me mɛboa wo sɛ yɛ white ka kyerɛ me emfɛre doctor na ni me ni nkɔmɔ fa me sɛ wo ma me fa me sɛ wo Israel fa me sɛ wo ba fa me sɛ obi bia na frɛ me na ni doctor me ni nkɔmɔ na yare bia ɛha wo no me ti me ɛnso ano ɛfa ma wo me number na ɛsan so yɛ whatsapp line sɛ wo pɛ sɛ wo frɛ me na ni me di nkɔmɔ a ne nyinaa mɛma wo ho aduro wo ni wo pɛ sɛ wo frɛ me na ni me di nkɔmɔ a ne nyinaa mɛfa na ma ɔwo yare na awo ka kyɛm no mama wo ho aduro ama wo ano ama bibi a ɛsu mi ayɛ kamakama di ama so wo aburukyire so na so wo pɛ sɛ yɛ delivery ma wo a ne nyinaa me wɔ ho driver wɔ hɔ a wobɛtumi de akɔ akɔ yɛ delivery no ɛde ama wo ama bɛn week na wo nsa ɛtumi aka wo aduro na watumi ayi so ahyɛ kristo anuonyam me papa me maame me wɔfa me so a me nua me nua bɛma me nua ba fa doctor me number na wɔte na ne me ni nkɔmɔ na yare bi a ɛha wo a ɛtete wo no na me ɛna me so ɛma ne nyinaa nkɔ abusuafoɔ like na hyɛ ne fa comment na ɛgu ase ma me nim sɛ wɔbɛfa doctor me number no na wo ne ma di nkɔmɔ na nyame na me so ɛtumi asa wo yare na biribi a ɛtumi ayɛ kamakama ɛda hɔ nyankopɔn ɛnhyira wo bibia na ɔnya wo bibia akoma so adema no doctor mede mu bɛsia nyame ɛnka mo ho nyankopɔn yɛ adom a na me ɛyɛ adom a yɛbɛsa so ahyia bi
Who just star 1 2 40? You swan, who just star 1 2 40?